Uthiwa masifumane suba yeyiphi i-numerator ne-denominator kule fraction yethu u-3/4. Ithi ndiphinde ndiyibhale ibe nkulu ku-3/4 i-fraction yethu. Kuthiwa ke ngoku masitsho uba yeyiphi i-numerator neyiphi i-denominator. I-numerator yethu yile number elapha ngaphezulu, i-numerator ngulo 3 apha kule fraction. Ngoba ke ngoku kuthiwa masifune i-denominator, i-denominator yethu yile number elapha ngezantsi, i-numerator ngu-3, i-denominator ngu-4. Le number elapha ngezantsi yi-denominator yethu, i-numerator inumber engentla. Ke ngoku masikhe sicinge uba le fraction ithetha ukuthini. Sina 3 kwiipisi eziyi-4 kwiphayi yethu. Ungacinga nje uba i-denominator yethu isixelela uba i-fraction yethu siyithatha kwizinto ezingaphi. Ithi ndizawudrowa iphayi yam esi-square. Ndidrowa iphayi yam esi-square. I-denominator yethu isixelela uba zingaphi iipisi ebezikhona kule phayi yethu. U-3 ke ngoku uthetha uba sithatha iipisi eziyi-3 kule phayi yethu eneepisi eziyi-4. Ithetha uba kwezi pisi ebeziyi-4 ebesiqale ngazo kule phayi yam siyithatha eziyi-3. Ithetha uba nditye iipisi eziyi-3 kwiipisi eziyi-4 ebezikule phayi yam, nditye u-3/4. Ithi ke sikhe sidrowe nephayi erawundi. Ithi ndidrowe nantsi iphayi yam erawundi. Ndizayisika ibe ziipisi eziyi-4. Nantsi ezilinganayo iipisi zam. Uba umntu uthi utye iipisi eziyi-3/4 kule phayi yethu, u-3 yi-numerator yethu, u-4 yi-denominator, uthetha uba utye kule phayi yam eneepisi eziyi-4 utye le pisi, ngoba utye eziyi-3 ngu-1 lo, ipisi eyi-1 le, ziipisi ezimbini, ziipisi eziyi-3. Ungakhe uyicinge ngoba ke ngoku i-denominator ithetha iipisi uba bezingaphi ekuqaleni kule phayi yethu, u-3 uthetha iipisi esizityileyo kule phayi yam.